we amma mun ji awwa ji ai gargadi a gaya mu I'm gonna get my ass.